So today I have with me Mr. Dala and Mr. Moyo, and they're just going to take us through a brief explanation of how they carry out their tomato trellising. Mr. Dala, bengicela lisichazisele ukuthi i-trellising yenu liyenza njani, and nxa litrellisa amatamatisi enu liqalisa njani, liphutha njani, and lifaka njani indawo zenu?
Amatamatisi ethu akakhula ngenxa yesikhathi lapha sikhipha ama-flowers. Siqala kufaka i-first i-tracing intambo yokuthi nxa sezala senza abantwana afike ahlale lapha entangeni. Kuyenzela ukuthi angathinte phansi, angaboli phansi laphana, nokuthi two angalali because amahlamvu lawana nxa sethinta phansi adonsa mkhushana nokuphangisa. Number three, siyapruna phansi utsha umoya kuyenzela sikhiphe nemahlamvu lawana angazazuzeukhushana.
Yeah. And then ama-poles enu lisebenzisa ama-poles anjani? Abe epitted or alomuthi eliwufakayo, kulo muthi eliwufakayo yini kuma-poles enu ukuze engabambi umkhuhlane lawo ukuthi engaboli?
Siyadiphisa.
Wo liyadiphisa, so lingakafaki lidiphisa ama-poles?
Siqala sidiphisa
ama-poles. Lingasitshela ukuthi lidiphisa ngomuthi onjani?
Mina kakhulu ngizwa umuthi we-red spider.
Okay, red spider mite. Yeah. Okay. And then i-depth yama-poles enu liwafaka how deep into the soil? Emhlabathini angena how deep into the soil ama-poles?
1 meter.
Yeah.
1 meter.
1 meter, yeah. Into the soil.
Yes.
Okay. So amatamatisi enu nxa sekhulile kanengi lihlabela umhlobo wuphi wamatamatisi oleliwufaka i-trellising yena le?
Leyi-inesha ngenjwayelo
liyifaka yona le
wonke vele ngoba la ngamafutshana, but emafutshana njalo lawo ayidingi trellising. It doesn't matter ukuthi ngamade kunganani umhlobo, but they all need what?
I-trellising.
Exactly.
Yeah.
Hayi, sibongile. I think sesile knowledge engathi inengi nge-trellising. Iintambo zenu nxa lizifaka lithe liqalisela ngapho ukuzifaka and liqalisa ku-stage iphi ukuzifaka intambo?
First flower.
First flower.
First flower.
So as soon as if